three, up. Unaanzia huku. One, two, three, up. Then unaanzia tena hii side.
Sibona penda kubenga. Kuma, Nisha, Nini. Kuma, Nisha, Nini.